Yes, good evening, viewers at home. I'm with the bishop, the prophet, the man of God, the tsunami, the caterpillar, Major V. Umzwakhe wakamiyenilo. Ngizothi nje, viewers at home, I say I'm kumbula umprofethi kaNkulunkulu. Akusakwazi ukuhlaleka Facebook without need you and social media. We love you, bishop. So we love you, O prophet of God. Sicela ukuthi ubuye back. Siyakuthanda and abalaleli nababukela emakhaya bayakhala bathi bafuna Major V. There is one V that bakhala ngayo.
Yeah.
Ithi ke, I am angry.
Anger.
Major V. Anger. Over to you, Major V. Now, Banganga.
As long as Babugele, a politic, it's a debate. It's a debate. You choose it or you not choose it. Ngiyabathanda Babugele ngosiyami. Babugele. Ngibonga nje ukuthi abakangishiseli lisodwa, abakangishiseli likhala. Nengibuye kupolitiki kunesi.
Abaqhubeke.
Bonge nje, bonge lapho bangenele ipolitiki ukuthi Zwemart akakangishiseli ikhala. Siyabonga kakhulu babukeli. Sijabulile nje sihlalele sinaba bemiyemi.
Kumnandi.
Kumnandi ungivakashele.
Happy Christmas.
Happy Christmas. Lani khona Happy Christmas. Ngeke babe myeni ngisabuyela kupolitiki.
Yes.
Ngibonge Zwemart wake wakhuluma amagama wangoso wathi Major V it's a comedy and ngingakhulumi and iZulu Makeba ngibabongebonge nje ngiyabathanda emaswati ngiyabathanda but le nguthanda kakhulu ngifuna ukukhuluma i-favorite.
Yes.
My king, it's my king.
Yes.
We are born. Yeah. But ngeke ngikulwe lokubonwe ngibo.
Yeah.
Kuthi bangathini bona.
Yes.
But my king, it's my king.
Kunja.
We are born.
Yeah.
So kungako ngithi babukele emakhaya asingaqhatshaniswa kokuthi wena ubona ibhola atoyikhahlela wena wabona lingenile ligone. Wase uthi lona ubone asethe ikhahlela wathi awutayi utayi getcha wathi lona ngilibone lingenile. So we are a Swazi. Ngiyabonga baba emzwakhe kungivashele.
Ladies and gentlemen, our Major V is our prophet, the prophet of this time. Usiza impilo zabantu. Akunendaba ukuthi uthen izolo kodwa ungakubheki lokho. Bheka ukuthi ke impilo yakho angayisiza kanjani. Amandla!
Hayi ngathi amandla hayi.
Ngithi.
Sami ngegama lika Jesu.
Ngegama lika Jesu.
Thank you.
Major V is the man of God.